Padziwe online TV.
Ndakulandirani Padziwe online TV.
Mwaswela bwanji kwina kuli konse kumene inu muli.
Bweletserani kulankhula kwa Vice President wa dziko lino wolemekezeka Dr. Michael Ussi amene adali mboma lija la Cholo. Tavelani zimene iwo alankhula mboma lija.
Jumbo,
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 Jumbo, zikhala zabwino ndiye ndikupemphani kuti tiyeni tizipemphererana kuti zimene afuna mulungu kuti tikuchitireni tikuchitireni nthawi zinati matengeka ndi zipani koma kuyangana kuti kuli chipani ndapitula chochani
alibe
mzako ndi amene wakulowera nyumba odi anzanji alibe chanu kodi July, August, Alandire. Balibe kuyangana chipani. Kaya ndiwa DPP, ndiwa chakwera ndi. YMCP, ndiwa chakwera ndi. YUTM, ndiwa chakwera ndi. Chipani kina chili chonse. Nanga chiyo uli muntu, uli malai munomo. Ulandire. Nne na, antwa kama
kulankhula kwa Amaiko Usi amene akuyenda ndithu chigawo chakumwera kumeneko kuwamema anthu ndi kuwafotokozera zona kuti iya inu pitani mukatenge ngongole ngongole mupatsidwa inu makamaka achinyamata amene mukupanga business ndi mmenemo mmene zidalili ndithu kamena kuti mmene zilili mboma la Cholo kumene akupanga tuwa wolemekezekawa ndiye inu amene mmatsatira chana chimene chadziwa online TV ndapangani comment kupanga like ndi kupanga share post imeneyi zikomukambiri kwina kuli konse kumene inu muli.